uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eyishisa. Igama lami ngovusi mavusana kwe channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu uwelile mchunu ke laphana wengane zakwethu sevele wayifaka zonke ke laphana ku King Cash. Ubhale kanjena laphana enkundleni yokuxhumana, ufike waposta isithombe sika King Cash wasekuthi ngasekuqaleni wafaka ixoxo wathi la nede la zwakala engomeni yakhe laphupha. Khumbula ke laphana ukuthi uKing Cash laphana wengane zakwethu wacula negcokam laphana engomeni iBlow Job laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcinze subscribe, gcinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta i-video enje. I'm not afraid.